to get hazardous pesticides off the street, we now have directed that the spaza shops, which have been implicated in the deaths of children, must be closed with immediate effect.
Abanini bezipaza shops kweli baphefumile ngentsuku ezingamashumi amabini ananye nezibekwe ngumongameli Cyril Ramaphosa phezolo ngenzame zokuqobisana nengxaki yokugula nokusweleka kwabantwana abancinci kweli.
Abantu bathathile abantwana bam. Ndicela babuyise abantwana bam.
Ibutho lokhetho eMpuma Koloni liqinisekise abemi beliphondo ukuba alilali buhlayo likhangela abantwana bane bosapho olunye abalahleke ngecawa egqithileyo kwilali yasemadamini eNtabankulu. Sinamkele kwiindaba zethu ngokuhlwanje andabendodwa ndihamba noPhumza Sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Bhotani Mzontsundu. Abanini bezipaza shops kweli baphefumlile ngentsuku ezingamashumi amabini ananye nezibekwe ngumongameli Cyril Ramaphosa phezolo nalapha athe kufuneka zithi ziphela nje ezi ntsuku kube ezivenkile zibhalisile ukuze zikwazi ukusebenza. Esi sigqibo sikarhulumente siza emva kweziganeko zakutshanje zokugula nokusweleka kwabantwana kweli ngenxa yokutya ukutya okutyhefekileyo nokurhaneleka ukuba kuthengwa kwezinye zezi zipaza kweli. Ukanti usosibajikelele womfelandawonye wabasebenzi iSAFT Nazwelinzima Vavi uthe lixesha elibekwa ngumongameli alanelanga kwaphela.
All spaza shops and other food handling facilities must be registered within municipalities in which they operate within 21 days from today. Any shop that is not registered within 21 days and does not meet all health standards and requirements will be closed.
Phezolo umongameli weli umnumzana Cyril Ramaphosa kuye kwanyanzeleka ukuba abhengeze izicwangciso zikarhulumente ukuqubisana nengxaki egqubayo yokugula nokusweleka kwabantwana nekutyholwa ukuba baye batya ukutya okutyhefekileyo nabakuthenga kwizipaza shops ingakumbi kwiphondo laseGauteng. Ukanti umnini wesipaza uSibonelo Mnyandu uthi uchulumancile kakhulu njengokuba ngoku urhulumente ejongene ngqo nale ngxaki yezipaza. Ngoku kulindeleke ukuba abanini bezipaza babhalise iivenkile zabo zingekapheli iintsuku ezingamashumi amabini ananye.
Ngibonge kakhulu mina ukuthi ubaba ngempela uyabona ubaba ukuthi abantu abangaphandle labo abantu bofika ngempela ngempela manje into abayenzayo badlala ngathi badayisa izinto engekho emthethweni.
Kusenjalo abahlali basemfuleni eKapa bathi ungenelelo lukamongameli kule ngxaki yezipaza aluzukunceda uluntu lwalapha. Izolo abanini besilarha baye bavele enkundleni bayokujongana netyala lokuthengisela abantu isoseji efakwe inyama yenja.
Imagine how many people has been buying this as we speak right now at this moment. That door is closed. People are inside. That butcher is in operation and is applying the spices around Mfuleni.
Ukanti ikomishoni ejongene noqoqosho kwiilokishi zeli ilwamkele ungenelelo lukarhulumente.
We've identified about 16 plus critical township economy sectors. Retail and spaza shop, it's one of the sectors that we are looking at. But we are looking at the issue of the time frames. 21 days, it's a little bit of a concern.
Kusenjalo nobhala womfelandawonye wabasebenzi SAFT umnumzana Zolinzima Vavi uvakalise izimvo zakhe ngeentsuku ezibekelwe izipaza shops.
We welcome the fact that there is a comprehensive response. Whether the government is have the capacity, for example, to ensure that all of the spaza shops are registered again in 21 days, I don't believe that they can do that.
Ngabantwana bangaphaya kwamashumi amabini abathe baphulukana nobomi babo ngenxa yokutya ukutya okutyhefekileyo.
Ibutho lokhetho eMpuma Koloni liqinisekise abemi beliphondo ukuba alilali buhlayo likhangela abantwana bane bosapho olunye abalahleke ngecawa egqithileyo kwilali yasemadamini eNtabankulu. Abantwana baquka amawele uThabile noThapsile baqikelwe ukubonwa ngumama wamawele ngethuba bedlala phakathi emasangweni ekhaya. Benyamalala nje umama womnye wabo ulele ngandletyananye esibhedlele yayakanalwazi lokuba umntwana wakhe walahleka. Sikinoyiya utyelele olu sapho ze wasenzela le ngxelo.
Sifike kweli khaya ukuza kuqondela kufutshane ukuba ingaba ukabikho mkhondo kusini na kwisithuba seveki belahlekile aba bantwana. Ebulela inkxaso yabemi beliphondo namapolisa umalumekazi wabo ugxeke kabukhali abantu abamfamekisayo kumakhasi onxibelelwano ngelithi abantwana babonakele.
Sisacela sibongoza ukuba mabasincede bonke abantu bomzantsi Afrika basikhangelise aba bantwana. Bangabhidiswa ngaba bantu bamane bebhidisa i-social media bathi abantwana bavelile bengekaveli.
Omama baba bantwana bazalwa ngumama unolandile Siganga uzibamba ngeenkophe xa ebakhumbula bephithizela phakathi kwekhaya abazukulwana bakhe.
Ngoku kuyabhalwa aba bantwana esikolweni. Xa ndibona imoto abantwana baya esikolweni. Ingathi baza kwehlika emotweni. Abantu bathathile abantwana bam. Ndicela babuyise abantwana bam. Uba bayikubazisa ngale ndlela bebathethe ngayo apha ekhaya. Bababeke noba kusestratweni. Bafunyane babantu ndikwazi ubafumana abantwana.
Kubi kakhulu ebantwanini nakum nakwiitishala zonke. Loko bebuza ukuthi bapho boy. Oboy ke bebesaziwa ngoba ngabantwana abathandayo kakhulu abantu. Bathanda ukudlala. Uboy ke kangangoba ebethanda ukudlala edlala ngamanzi, ethanda ukudlala eklasini athi bathi bephezu kwedesika. Ufinde aphuma eklasini ufuneka ndithi boy, wena ozondigadela ukuthi ngobani abazosala bemila apha eklasini. Nyani ke bendibuya kuthulekile ngoba nguye umntu oqala ukwenza into engafunekiyo eklasini.
Amawele befunda kwisikolo samabanga phantsi imjila ngelixa abazala bawo bebekwesinye isikolo kanti nebutho lokhetshe lithi liqule laligangatha likhangela aba bantwana.
Ukhuseleko nempilo yabantwana abalahlekileyo singamapolisa siyithathele phezulu ngokungapha kokuqonda. Siyafuna ke nokuqinisekisa abahlali into yokuba amapolisa enza kangangoko anako ukuqinisekisa into yokuba abantwana babuyela kumakhaya wabo. Likhona ke nequmrhu lengcaphephe zamapolisa zeendidi ngeendidi eziqinisekisa into yoba zisebenzisa izixhobo ezaneleyo ukufuna abantwana balahlekileyo.
Abantu bafika ngokufika ukuzawuthandazisana nolusapho kwimeko ekhwanqise uluntu ngokubanzi. Usapho lwakwaSiganga luza kuhlala lubambelele ethembeni lokubuyisa kwabantwana babo khona ukuze babuyele esikolweni ukuzawubumba ikamva labo eliqaqambileyo. Kwiindaba zethu kuchannel 163 oziphathelwa Newsroom Africa, ndinguNtsiki Noyiya emadamini eNtabankulu.
Sixekwe kanobomi isigqibo sokuthumela amajoni ukujongana nabombi bemigodi abangekho semthethweni ukuze emva kokuba umongameli Cyril Ramaphosa egunyazise ukuthunyelwa kwamajoni angaphezu kwewaka ukujongana nozamazama. La majoni aza kuncedisana namapolisa kwezinye izenzo zolwaphulo-mthetho ezinxulumene noku kwiindawo ezichatshazelwe yimigodi. Kanti namhlanje kukhutshwa abanye abombi mgodi abangekho semthethweni ababini.
Isithethi samapolisa kuzwelonke uAthlenda Mathe uthi indlela iyaphambili malunga nendlela yokuncedisa abasebenzi mgodini ingaxoxwa kuphela xa sele kungeniswe ingxelo evela kwabo baqhube uvavanyo lomgodi.
What got out came out of that particular meeting is that an assessment was going to be conducted, and that assessment will then inform the operational plan that will be implemented to ensure that we remove all illegal miners from underground. So I have, upon arrival, received a briefing from Colonel Mudiba, who is the overall command of this operation. He has confirmed that the mine owner and mine rescue experts did arrive this morning, and the assessment was conducted. They will be then compiling a report that will be presented to the Minister of Police, and then a way forward will then be communicated as to what happens going forward.
Umathe uqhobele izandla i-Operation Vala Umgodi, watsho esithi eliphulo libe impumelelo.
We do believe that we are making inroads in terms of preventing and combating illicit mining activities across the country.
Kusenjalo uPiki Khrief, womfela ndawonye wabasebenzi bomkhosi weli uthi ukuba kutyalwe amajoni ukujongana noku, oko kuza kuthetha ukuba amapolisa wawenze umsebenzi wawo.
Quite simply put, the police is not up to the task. That is quite simply the reason. And you know, for the soldiers to step in where the police come short, it's really an indictment on the police. Something needs to be done about the police. They have 4 times more members than the defense force.
Abakwenza sana bathi eliphulo le operation Valumgodi libonakalisa iziqhamo ezihle.
Umbhali nophinda bengumshicileli wencwadi uzikhona Mbhalo uzenzele igama kwishishini loncwadi lenzalelwane yasenquza Cebukuhle lusikisike eMpuma Koloni selibhale yapapasha incwadi ezilishumi watolika ezintathu kuzo ngesiXhosa. Incwadi zakhe zibalisa amabali nasekelezelwe kwintlalo yabantu kwaye ziyimfundiso kumahlandenye kobomi.
Lo mbhali uselula uthi uthando lokubhala luyinto yindalo kuye. Kwaye wakuthanda ukubhala eliminyaka elishumi elinesixhenxe ubudala.
Nda-inspirashwa ukuba ndandithatha inxaxheba kwi-storytelling, story writing, kwi-debate. Also ne-compliments kwi-teachers zam uba yeyi ndandiyenza into yam. So kwathi hayi ndibhala kamnandi, so loo nto yandenza ndaba-inspired. So ndaqala ndibhala nje incwadi ndingazi uba izitori zam zizawuyaphi.
Uzikhona uthi luncedo lwababhali abanamava ebomini bakhe obumncede ukuba aphucule isakhono sakhe.
Ndadibana noMr. Nqalo noMr. Msiya abakwaNquza Hill Local Municipality abathi bandibamba isandla bendibone kuloo ndawo notata ubhala ongumbhali waselusikisiki owandifundisa ukubhala. So bandibamba isandla bandifundisa. After that bandithatha bawundiphosa e-OR Tambo ekulapha khona i-Writers Association sifundiswa ukubhala.
Uthi ubukhazikhazi bobomi ababuphilwa ngabahlobo bakhe eyunivesithi bamkhuthaza ukuba abhale incwadi yakhe yokuqala esisihloko sithi My Heart Deceived Me ngonyaka ka-2018.
Ndaya eTheshari ngo-2014, ndaqala incwadi yam ngo-2015. Ndi-inspirashwa indlela ooxa bam bebeziphethe ngayo esikolweni ukuhamba namablesa, besela utywala, bebekstebhana, yonke laa nto. Ndaqonba no, this is a good book, this might be a good book. So ndaqonba ndibhale incwadi. So ndaqala ndabhala My Heart Deceived Me.
Incwadi yakhe yesibini esihloko sithi Mfundo Goes to School luchungechunge lwamabali amane nalapho athetha ngotata ophulukene nomsebenzi ajike achaphaze usapho lwakhe ingakumbi umama wakhe. Uthi eli bali liqaqambisa ubudlobongela obusekezelwe kwisini.
So it Mfundo Goes to School, do you have a secret? Some secret should never be kept, then Mfundo is finally free. Ndibhale le ncwadi because ndifuna ukuraise awareness. Also ndizama ukupromota nokuququzela abazali bam bazame ukuba self-employed, bazame ukucreate i-job opportunities because xa uretrenchiwe emsebenzini kuyenzeka uaffecte nefemily yakho xa singekho mali ingenayo. Kanti if ne-business, at least because there are lots of fundings, if money funding iqhuba ibhizinesi yakho.
NgoMatshi onyaka ozayo uza kusungula uthotho lwendibano zokuncedisa abo banqwenela ukuba ngababhali. Kwiindaba zethu kumzantsi wethu nenesiphathelwa iNewsroom Africa, ndingusitheliswa Bheja eRhawutini.
Iqala lombhali wemidlalo yeqonga uGqirha John Kani memelele kumadoda ukuba abe phambili kulweni bundlobongelo busekelezelwe kwisini. Ukutsho oku ngethu besenza intetho ephambili kwindibano yamadoda ebizwa i-Empowerment namhlanje, kanti eli qonga lifuna ukujongana ngqo neengxaki ze linike umkhombandlela ngokuthi libambe incoko ephangaleleyo nokudala indawo ekhuselekileyo yokuba amadoda akwazi ukuthetha phandle ngeengxaki ajongene nazo.
Every time a 9-year-old, a 16-year-old, a 12-year-old little girl is raped and murdered by a 45, 50-year-old man, I think I failed. I take it personal. It's my problem. I should have foreseen this. How could I have made it possible that it did not happen? So we need to take ownership of our behavior. We need to take ownership personally. Make it personal. Make it personal, like in business, about what is happening to our country, what is happening to our people, what is happening to our community. 30 years of democracy, the man is not yet liberated to be able to function productively in his life. The man still has the residue of the past. And during that time, in that initiation period, all we were told was that uyindoda, now uyindoda, women must listen, nanzindlela phatha umfazi, this must do. How do we cleanse that indoctrination and come out ready to meet the 21st century men?
Njengenzame zikahulumente zokulwa nengxaki yamanzi ethwaxa indawo yaseHammanskraal, umphathiswa wamanzi nogutyulo uPhemi Majodina phehlele isigaba sokuqala seziko lokuphehla amanzi esebenzisa ubuxhakaxhaka bale mihla, iClip Drift Water Treatment Package Plant, eliziko lasungulwa liqumrhu labucala elinikezela ngamanzi iMarhalis Water kwilinge lokujongana ngqo nomba wokushokoxeka kwamanzi acocekileyo kwisixeko saseTshwane. Umqulunqo weendaba zethu Zuki Cetywayo senzelele ngxelo.
Kwilinge lokuncothula neengcambu ingxaki ethwaxa ngamandla isixeko saseTshwane yamanzi ngakumbi eHammanskraal, umphathiswa wamanzi nogutyulo uPhemi Majodina uthembise abahlali amanzi acocekileyo nokuphela kokuqhwalela kokunikezelwa ngala manzi ukubheka phambili. Ukuthethe oku ngethuba iphehlelela isigaba sokuqala esijolise kongezeni umthamo wamanzi onikezelwa kubahlali bale ndawo.
We made commitment that by September, October, module 1 will be ready. That will give people of Hammanskraal the first phase of 12.5 megaliters. Today, we want to confirm to you that that phase 1, module 1, is done.
Umphathiswa ukwagxeke kabukhali ukuzitsalela amanzi ngokungekho mthethweni kwinto athe iphazamisa inkqubo abanazo.
There are illegal connections that have also impacted to that. There are still people who are getting water from Themba treatment plant through the illegal connections. And we have agreed with municipality, we are going to allow acting mayor to address us on that.
Ngelixa iqumrhu labucala elinikezela ngamanzi iMarhalis Water linelunda okokuba ukugqitywa kolwakhiwo lwazo zonke izigaba, ingxaki yamanzi iza kuba yimbali eHammanskraal.
So this project came as an intervention mainly to one, supply water to the area of Hammanskraal so that we can discontinue water from Themba water treatment plant whilst there is still a major refurbishment works that is currently happening. Once completed, it is aiming to supply the area of Hammanskraal with 50 megaliters per day.
Kananjalo usekela sodolophu kwezi sixeko uthembisa abahlali ngokutya iChristmas benawo amanzi acocekileyo.
We cannot estimate and tell lies to the community, but we are prepared to give you a wonderful Christmas present as the residents of Hammanskraal. We have an unfortunate minister incident which were not foreseen. We had a crisis of the pyramid power station which was on fire and vandalized, and it impacted negatively on our fortunes of ensuring that our people get clean running water.
Izigaba zonke ke ziza kuqukunjelwa ngoJuni onyaka ozayo. Kwiindaba zethu oziphathelwa iNewsroom Africa kuchannel 163, ndinguZuki Cetywayo eHammanskraal eTshwane.
Enkosi Qokathikazi nomamzangu ezindabeni, ndiyakubulisa nawe mbukeli wam ekhaya, ndikwamkele bethuna eqongeni lam lemozilum. Nake ngegama ndinguThabile Makhaphela, inzwakazi yabathembu mvanje mzontsundu. Nantsi bethuna imozilu siye sivuleke ngokuchonga iziganeko zamvanje kumzantsi afrika kuphela, nokimeko phaya yathembisa kakhulu phaya kwimpuma yomzantsi uphela, njengaphaa kofuna kombindini ediara ngelashumi likhatshwa sisithandathu licwengile ilanga yonke nje lamva kwedina langomso ngamashumi mathathu nje, mbukeli wam azakhatshwe kaloku sisithandathu. Kanti ke mbukele khaya nantsi bethinda kamaqondo wakho phantsi naphezulu, sivule ngephondo lokuqala kuphi ke kusempuma koloni njengaphaa kurhafu futhi kwasekuseni futhi licwengililanga lizolo nto yonke lantsasa ngelashumi nje likhatshwa sisibini kuhle kuyatshisa emini ngamashumi mathathu abe